Aboki mone, jumba sanue, mbana mola aboki mone, jumba sanue, Oumba!
Aboki mona,